Can we put our hands together as an appreciation of the presence of the Lord in our midst right now? Jesus. Thank you so much. We can be seated in His presence. Masibe iphungela imnandi. Asibe iphungela imnandi. Glory to Jesus. Buza umakhelwane wakho ukuthi sihleli kahle, masihleli kanje. Mbuzo. Sithesa okwamathambo omileyo. Most, the greatest God's supernatural intervention was when Christ was dying for us on the cross. And uNkulunkulu wenze imanga kwahlephuka manje kwaqhephuka manje kwazamaza umhlaba kwafipha lilanga. Because uNkulunkulu is stretching his arm. Jesus Christ is the arm of the Lord. We were helpless, without hope, lost. But thanks God for His grace, mercy, and unconditional love. We are the product of His grace, His mercy, and His eternal love. The way He loves us is the way He loves His Son. We are loved as the Son is loved. Utu Jesu ngibathandile njengoba wena Baba ungithandile. Kanti uBaba uthanda uJesu, uthanda thina the way athanda ngayo uJesu. You can imagine. Tshela makhelwane ukuthi uyazi uNkulunkulu ukuthanda exactly njengoba ethanda uJesu. Yeah, you must mean what you say. Looking at the lip service. The Satan akafuna ukwazi lokuthi sithandiwe. And sisazothandwa throughout eternity. Ngifunde ukuba ingqondo yami ibe kwi special diet. Ngingacabangi yonke izinsomo ezikhoyo. Hambe ngizindla ngalonto, ngicabanga ngalonto. Lithi iBhayibheli phezu kwazo zonke izinto ezilondolozwayo, londoloza inhliziyo yakho. We was talking about your mind. Musukuvuma anything into your heart. Your heart is not a dustbin. Uma sekufika emadlebeni nami ukuthi usibanibani njalo, akavuya engakuthandi. Akakuthandi usibanibani. That's not my diet. I'm not going to swallow that thing. I'm not going to take it to heart. Inhliziyo yami is sanctified. Let the Bible sanctify Christ in your heart. My heart is set apart for Christ, not any other things. Kune verse elangisiza many years ago, more than 30 years ago, langifundisa ukuthi ingazondi umuntu okholwa nongakholwa. Lithi asibambene nenyama negazi. So kusho ukuthi mangigadla sengiyazi ukuthi gadla kubani. Uyabona uSatan can use you against me. Ipicture engiyibonayo ukuthi wena ube yinduku uSatan ayisebenzisayo. Manje uma ungishaya ngenduku angizulwa nenduku yakho, ngizolwa nawe. Ngoba induku ayikwazi ingishaya ingekho esandleni. Ngoba manje uma ngilwa nenduku kusho ukuthi angisazi isitha sami dubani. I know ukuthi ubani isitha sami, I'm clear. lithi iBhayibheli bisoba isitha senu uSathane, yayis liyachaza ukuthi ubani isitha, nothi umzalwane, nothi umakhelwane. Umakhelwane ufuna ngimthande. And mangimthanda ngizumthanda ngama emotions am nangengqondo yami. Ngizomthanda ngomoya nangokholwa. Yazi uma wenza izinto ngokholwa kube ngathi uya pretend. Kumba ngathi uya actor because wenziwe into which is above your feelings, your emotions. You don't do it because you feel like doing it. No. Feelings or no feelings, I love you. Because I am understanding izinto zikamoya because ukuthanda wena, it's a spiritual act. It's an act of faith, not of feelings. That's what we should learn. Yankulula, ngithanda wonke umuntu. Kuthiwa isitha sakho masilambile sinika ukudla sidle. Uzicheka lapho ukuthi ukuphi nokukholwa, uzicheka ngezwi. And iyangisebenzela le nto yokuthanda wonke umuntu. Ingenza ngingabi bitter against any. Iyangisebenzela, iyangiphelisa ngoba isezwini, ngenza izwi. Iyamthokozisa uNkulunkulu. Iyamjabulisa uSatan. I shame the devil. My life is there to shame the devil and give glory to Jesus. I love you. I don't care. It's in spite of, not on condition. That's not agape. Sithe siyizona uChrist wasithanda. UNkulunkulu wasithanda wena. Sise izoni singathandeki, sathandwa singathandeki. Sathandwa singamthandi osithandayo. Manje kuthiwa ke lolu thando lukaNkulunkulu luyasisebenza nathi. And luyathululwa kithi ngomoya ongcwele. And isithelo sikamoya, the fruit of the spirit number one is love. Indlela orelate ngayo nomoya ongcwele sobona ngethelo. Not ngokuvuta. Ukuthi i-relationship yakho nomoya ongcwele injani soyibona ngama-fruit, ngama-characteristics kaKristu. And awuzenzi wena ukuthi ufane noKristu, uvuma ukwenziwa. Right from the beginning, izwi leNkosi lithi uNkulunkulu uthi kuye, let us make man in our image. Whatever you work out is the product of what God works in you. Mangibona ngikuthanda mzalwane, ngikuthanda ngibe ngazi kahle ukuthi awufuni ukungibona. Angizenzi, ngiyenziswa ngoba ngiqale ngenziwa. Ngidalelwa imisebenzi emihle, ngadalwa kuKristu ngematerial yezwi nomoya ongcwele negazi lakhe. Kwakhiwa into ezothanda njengoThixo. Bonke abathandayo bazelwe uNkulunkulu ngoba uluthando. Ongathandi, makhona umzalwane ongamthandila, kusho ukuthi lithi iBhayibheli akazi nala iya khona lo muntu ongathandila. Akazi, njengoba siyezulwini nje akazi ukuthi uyaphi yena. Akana direction. And umoya ongcwele uyakuthandazisa, akuthandazisi, akuthanda. I remember ngintshontshelwa imali, ngithi ngikhiphe imali e-ATM, kwaqhamuka isigebengu senza something, yabona, anganoma saklona ikhadi lami kanjani. Ngabona imali iphume ebusuku, yathi nje immediately after 12 kwakhwishayime futhi. Wathi umoya ongcwele kithina nonkosikazi, pray for him and forgive him, ngoba kuzobe kungenzi nina, vele akusaphili mnina uKristu ophilayo. That very Christ owayexolela esesiphambweni useyexolela ekuwe. Siyabadinga abantu abakwazi ukuthi xelisani mina, lingisani mina, ngoba ngijongeni ukuthi ngihamba kanjani, ngoba ngixelisa uKristu. Lithi iBhayibheli chapter 5, masibe ngabalingisi bakaNkulunkulu. And awukwazi umlingisi uKristu without his spirit. Awukwazi umlingisi uKristu without his mind. Let this mind be in you which was in Christ. Iyeke yakhe ingqondo iyahlupha. njoba silana nje sisuke eKwaZulu Natal sizela silethwe on a mission and we are very clear ukuthi sizokwenzani la and asizoyi compromise lento esilethela uma ngabe usilandela ngoba kusho ukuthi ready ukwamkela leli vangeli esilishumayela and lizosefa yeah bakhona abange abazothi hayi no it's too much for me na uKristu kwaba njalo wathi akudliwe inyama yakhe bathi abanye is event yathi no not for us wabuza abasele ukuthi nani niyahamba ngithi uma uyazi into ayiphethe yabona awubi disparate ukuncenga isimo no thembeka kulokuthumile hayi bantwini thandisa no hayi abantu ungasithandisi ngisho inyama yakho ungabuzi inyama negazi you will miss God lomnganginika 500,000 uma uphambuka ngizokutshela mzalwane ayihambi la kanje le ndlela ya ngizokutshela ukuthi ayihambi kodwa ngizosho ngothando sikhuluma iqiniso ngothando sisothandweni sikuKristu ikumoya nothe enyameni ngisho nomngxabene nomzalwane musukuya ngenyama iya with a good motive ukumwina umzalwane iBhayibheli lisho njalo uma ngabe umsola ebese vuma axolele axolise umwinile uyowina umzalwane awusile ukuhambisa ihead yakho uye ngemotive yokuthi ngifuna ukumwina back abe ubrother singaxatshaniswa amademoni ngoba siyezulwini Jesu uyabuya mina ngikhuluma nabantu abalinde uJesu mayibuya abahambe bakuphumela kuselingi isikhathi sokudlala siphelile life is too short ukuthi sidlale ama-games sidlale isonto la kambe baganga kamazu uba mahlaba noma mahlaba uthi what color are they bazombona ke sine color yesazulwini sifuza uKristu and siyakhula kuye akusaphilithini uKristu philayo wasifela ukuze siphile lena singabe sayiphilela and njengabalandeli bakhe sisidelile sathatha umnqamlezo samlandela ngeke uhambe noJesu ungawuphethe umnqamlezo and umnqamlezo akuona okubethela abantu okubethela inyama yakho yeah masiqala ukunyama inyama yakho ukubhedela ukugezela ithi ufake isiphambano kanje phansi uzoyithatha inyama yakho uyibethela engathi uzuyahlupha ke manje yeah isiphambano esakho ijokwe likaJesu isiphambano esakho ijokwe is a symbol of ministry in the church or in the ministry, in the community. Whatever you do in his name, that each of you Jesus. In ministry, njoba si na le ministry, unkulunkulu asiphathise yona, yokuseva ibandla lakhe. Each of you lakhe, not lethu. So that is why manje, ngesikhathi siliphethe, kufuneka sifunde kuye. While siphethe each of you lakhe, kodwa sifunde kuye. And akalibeki phezu kwethu, siyalithabatha. Tabatani, then it is voluntary. Then you will see what God is going to do. And kuzo pumuhlo bola bantu lolo lufuna uNkulunkulu la. By fire and by force. Yeah. That's the uzodlala. And asithengeki asibribeki. Siyisabela uNkulunkulu nje. Yabo? Athi ngitshela abazalwane eThekwini ukuthi kudala kodwa sekunesikhathi uNkulunkulu wasikhuza asibole ngisho imali zabazalwane. And as complain ngokuthi bazalwane nithi sidlani asibizwanga yinini. Kono usibizile wasithuma kini. Manje iholo lethu livela kuye unabantu bakhe abazi abathintayo siphila ngamahlungulu akhe thina uma ngifuna ukukhala ngesimo sokuthi bawo engathi khona la kushota khona engiya kuye hayi kuwena ya senhlushwe kakhulu na abuse na manipulator ngaba prophet bamanga nifike kolunye uhlobo lwabantu ke yeah. angishumeleli isisu ukuthi ugcwale eswini ngihambe ngemoto enkulu ngincingane nesimo ngikhulu ngishumayela into eniyifunayo no lithi iBhayibheli shumayela Timothy kusho uPaulos kuseyisikhathi noma ngesona isikhathi ngoba kuze isikhathi labe ngezuyithambela i-sound doctrine bazozifunela othisha babo uyathola ukuthi uzothola ukuthi abanye abantu abanemali bayifunela abefundisi babo abazokhuluma according to their flesh not here. I say in Jesus' name, not here. Yes. All the signs of the coming. Ezekiel chapter 38 and 39 in the Middle East is going to begin anytime soon. Soon. That's a typical sign of the coming of Jesus Christ. And the very izizwe ekuthiwa ziyohlaselwa Israel umuchese sezobuye izona exactly o Iran no Russia zonke izinto ezizwe ibhalelwa uzifunde la ku Ezekiel 38 uzozibona zenza exactly azenza okunye manje lithi iBhayibheli maniphakamisa amehlo nibone le nto engangintshele zona sezenzeka yazini ke ukuthi ukukhululwa kwenu ubuya kwami sekuseduze manje anginaso isikhathi akudlalwa manje u last minute lo angifuni ngisho i-church politics la angifuni ngisho amagroup ahlukahlukene asiwu divide umzimba kaChrist and is he accountable for you sizolanda ku-chief leli gama uthi archbishop in fact leli gama elithi the chief shepherd and njoba wonke umuntu esewu archbishop in fact leli gama elikaChrist u-archbishop u-chief shepherd of our souls esi akhawunta kuye njoba singama shepherds phansi kwakhe ya kufuneka sichaze ngani manje akufuneka sikhulume into ethandwa yini kufuneka lithi iBhayibheli nibafundise konke nginiyale ngakho so siwangayo ukuthi sithini uthi uPaulos ngakwamukela enkosini nalokho nginginika kona akona kwengqondo yethu asizozwa ngani ukuthi sithini sozwa ngom chief go archbishop ukuthi sithini sozwa archbishop ukuthi sithini lake ngoba injongo ukuthi sonke siyezulwini ingabikho zosala hawu kwenze njani mahlaba unjani manje namhlanje buza umakhelwane wakho kwenze njani ba mahlaba nimenze ma mahlaba utheni malibongi igama lenkosi hey manje nginekhwele ngoJesu wami sisuka naye from 1966 ngesikhathi ngiyi teenager ngiyinikela kuye umzalwane from Canada washumayela ivangeli kaJesu sinisa kwabaleka i-cancer kwabaleka izifo and ungiphethe kahle all these years up until now no ezingizinto sengiyikhuluma out of experience I'm a walking testimony yokuthembeka kwakhe for days for decades so sithunyelela ngoba uNkulunkulu uzethembe ngathi ukuthi asizolujika siladulterate ivangeli silihlanganisa ngathi eros silithela amanzi sizolukhipha njengoba linjalo ma uze esontweni lasesikhesi ulahlekile kodwa ma uze kuKristu uright ngoba alikho isonto elingenayigebengu nabahlebi bakhona alikho nje isonto elingenabo abahlebi ngisho i-CKC bakhona igebengu zakhona kodwa kuKristu ngeke uyithole into eyisigebengu phakathi kuKristu kuKristu akukho awu nikhona abazalwane kuKristu ha izinto ziright kuKristu noma ufela kuKristu kuthiwa ufe kahle not esontweni noma and mawuzela ungezi ungathuze kubazalwane uzophoxeka yithi ngize kuNkulunkulu wami ngize kuKristu ya ngoba akekho wakuyela esiphambanweni kulaba abantu akekho wakuyela esiphambanweni ngisho umalume wakho noma wakho akakaza ukufela athwala izono zakho manje uNkulunkulu ungibeke usibekelela wakho noma mahlaba njengoba singaphathwa nayi flu noma ifika siyayikhahlela siyayiresist ngoba kusho ukuthi asifikelwe ngoba siyi-target kaSathane vele ngoba siyinkinga embusweni layizwa lento ngishoyo ya see and akufuneki kumethe umuntu ongamesabi uNkulunkulu Bishop, one of the keys, the key characteristics of a man of God is the fear of the Lord. Unkulunkulu clean na kuyi private life yakho. Privately, David washaya ibhubesi nebhere privately. Le kungaboni umuntu. Phambi kwezimvu kuphela. Kodwa publicly washaya uGoliath. So kufuneka ibalance into yomzalwane. Shaya amabhubesi lapha privately. Yeah. Yaba ungabe njengo Samson who was a public successor and a private failure. Wa elale mathangeni privately, elale mathangeni o Delilah. Publicly abulale ibhubesi. Nikhona nonke bazalwane. Yeah. And from a dead lion kwaphuma uju lwenyosi. Kuba khona itest eza kuwe kanti phethe uju lwenyosi. Yabo? Kuza and lion with an intention to kill you. Kodwa umongcwele ehle phezu kwakho ngamandla. And you kill the lion. And out of the lion that is killed, kuphuma honey. There's a lion within you that needs to be killed. So khuluma ke soqedela uJohn 2 namhlanje. Tell my colon, siyaqedela uJohn 2 yethu namhlanje. Siyaqedela uJohn 2. Yes, Lord Jesus. We are lion killers. I'm sure it's okay. We are lion killers. So, and giant killers. Yeah. Lente maphambi kwakho as a giant. Kunezinto ekufuneka ze umongwele wehla kuJesu esimo sana. Yeah. When he descended upon Jesus, he descended in a form of a dove. Nibambe lonto. Kodwa on the day of Pentecost, wehla in a form of. Yeah, there were tongues of fire. You can call it flames of fire. Why a dove, kuJesu, and flames of fire, umongcwele mayezakithi? Because it was for the purpose of empowerment, one. Two, kunezinto okufuneka zishe. Lithi iBhayibheli, bulalani inkanuko zenyama ngomoya. Yabo? Inkani, uchiki. Yabo? Amamuthi. Ayasifikela sinisiwe ngoba sise kule nyama enezinto zayo. Elinde insindiso yayo uJesu ebuya, sibe nemizimba emisha, imiphefumulo yethu ibe fully renewed. Lithi iBhayibheli siyokwazi ngokuphelele. Kodwa at the moment there's a fight which is going on emalungwini ethu manje. Ingakho kufuneka sihlale sigcwele ngamandla kaMoya oNgcwele ukuze sikwazi ukumelana nama temperaments. Kuze kuvunywe nje ukuthi hayi umzalwane sibani bani kufuneka sifundane nabazalwane ukusazana nama weak points ethu. Mina nje ngiyajabula nje abazalwane engihlala nabo bayangazi nje ukuthi nginethemba, nge-short temper. So bayazi ukuthi ngithindwaphi nakuphi. Nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuhlala nabantu abanga-understandayo. Until when? Until when? Uyofika nini ekubeni ufane noKristu? Uhambise okwakhe nabantu bakubone uhambise okwakhe. Eh? Uyofika nini kulesigaba esithi until Christ is formed in you. Uyofika nini esigabeni sokuthi usho boldly uthi akusaphili mina, uKristu ophilayo. Unesane nesimo owawuyisa ungakakholwa. No, akwenziwa kanjalo. No. Makhonto ofuna ungayinesi umuntu wemvelo. In fact, you need to be circumcised. Kunezinto okwade uyizo ungakakholwa. Manje uqhubeka nazo so sinsiwe. You need to be circumcised. Kuze kumangalo ohlala nabo, bathi lo muntu, hey, uNkulunkulu uyayisebenza impilo yakhe. Uyazi ngisho uvula umlomo, une manner of approach. Mayikhuluma. He opens his mouth with wisdom. And yonke into ayenzayo iyakha, uyakheka. Lithi iBhayibheli konke makwenziwe ukuze kwakhiwe ibandla. And kwenziwe egameni kaJesu. And then after sesikwenzile, simbonge uNkulunkulu ngalokho esikwenzile. Uma konto uzothi masoqeda ukuyenza ungakwazi ukuba uNkulunkulu ngayo. Ungayenzi. Ya, makonto oyenzayo nje unembeza akulahle uma uyenza. Ungakwazi ukuthi baba ngiyabonga ukuthi ngikwazela ukuhleba Nkosi. Ngiyabonga. Ma ikalela lapho nje lento. Ukuthi masoqedile ungasho unta standards. Sibo uNkulunkulu ngale nhlebo kade siphezulu kwayo. Ungeke ukwazi ubo uNkulunkulu ngalento oyenzayo ungabusaqala. Your whole being was made to glorify Jesus. Your whole being, even indlela ogqoke ngayo, people must see the glory. Be glorious, don't be courteous. Hey. Don't be sexy. Usindisiwe. You must reflect, be an express image of the invisible Jesus. Because as Christ is, so are you in this world. Yeah. Yes, my son. Ibasesimeni sika Jesu, umkakho ashade no Jesu nathi nawe. Nawe umthatha umkakho nje ku Jesu ngoba kuphila u Jesu kuye. That's how I treat my wife. Ngiyazi uma ngimtreata noma kanjani kusho ukuthi ngimhloniphe u Jesu. Lize lithi iBhayibheli nithobelane ngokumesaba uNkulunkulu. Hawu wathoba umuntu engadeserve ukuthotshe ukuthi ngisaba uNkulunkulu. Enyameni amakukho. I must be honest. Kunezinto ezingekho enyameni kodwa ezikhona kumoya. Manje thina sibona benyama singaba kamoya. We are not led by our emotions. We are led by the Holy Spirit. That's it. That's it. Ngisho senginike, I must not be motivated by ikoras. Ashoni ikoras elikhipha imali. Alikho ikoras elikhipha imali. Ngesozo ulibona. Qala lelo chorus nje elizowenza phuma imali alikhishwa imali umnikela ukhishwa ukhishwa yi word of God. Thatha manje indoda nakho Abraham unikele ngayo alikho chorus lapho ngoba lo okufuneke agovuzwe akrenkwe nge chorus kuzanike kusho ukuthi unikela emotional not by faith. Ngesikhathi ukupletshwa, omunye wapletshwa ngenkomo ngapha ngakwaZulu. Wapletshwa ngenkomo kwakuzoba nomhlangano omkhulu. Manje kuthiwa asiphekise bazawana. Athi mina nginikela ngomazambane omunye, athi ngizinikela utamatisi, njalo njalo. Wathi omunye nginikela ngenkomo. Kwase kuthiwa bazalwane ke by Friday, wonke akubuye konke by Friday. Kwase kubuzwa lo mzalo wenkomo ngoba ayisathengwa nginyama ngoba sithembe wena. Wathi ayibo bengisemoyeni bengijabule kakhulu. What I get up. The word let your cons umkhonze emotional. Kanti ufuna bamkhonza bamkhonze ngomoya nangeqiniso. Hayi ngixolele bazalwane nokho bengi excited kakhulu. No, that's not the way. Obana bathi yakuzwa moya. Akudlalwa manje. A salvation is all about change. Uma ubane uChrist uyisidalwa esitsha. Don't remain the same. Sekusindisiwe. Ufuza unyoko, ufuza uma wakho, ufuza ubaba wakho. Unomsindo ufuza ubaba wakhe. Ufuza uChrist manje, uqala ngifuza uChrist. Asenze abantu omfanekiso ukuthi bafane nathi basifuze. Uyomfuza nilokuzele spiritually. Ingakho kufanele uyijeke ukuthi usekukhona ukukholwa. Lithi iBhayibheli, let us check ourselves whether we are still in that very faith, because the author and the finisher of this faith, this new life, is called faith. Umtshele umngcwele mase ngibhedwa umngcwele ungitshele mase ngiphakeme ngicela ungangiki ngihlole Jehova ungihlolisise uyabona mangikhuluma into wrong noma ku spouse sami ngitshele ngisole ngihambe ngiyoxolisa. Ngiyambongela umuntu osaholo moya angalali engakhulumanga kahle. Inkosi ebusuku kodwa kwenze njani mntaka baba uzengani ebusuku hayibo akuphumuleki umongcwele angisola. Uyakhumbula kathi sikhuluma emini ngithe mina ngizozwa ngawo angizozwa ngawo. Nenza njena ke nina bazalwane manje umongcwele angisola ukuthi that was not the right way yokukhuluma. Ibandla elinjalo umongcwele is igrace kaNkulu is great. Ebandleni njalo anizuyenza lento no uma kade uyenza la kade uyenza khona ayenziwa ke yawo ameni noma kancipha ngikhipha amehlo kuzophuma le shape efuna nisezandleni zombumbi nikwi potter's house la kuzophuma ishape kaNkulunkulu kuwena. Ubana bathi umoyingcwele ukhuluma kahle. Ukhuluma kahle. Yeah, John 2 sheshisa nje sengisalele ama minute about before.
John chapter number 2.
Kodwa ke umoyingcwele uyabona kuyaphepheza la ithanda khona manje. I direction yomoya ngeke uyazi ukuthi izo namhlanje izoshona phi. Unjani umoyingcwele? He's a sovereign God. Move as he likes. Awuyena owakho ukuthi wenze noma kanjani. Awuseyena owakho. Uthengwe ngegazi. You don't belong to you. You are not of your own. The Lord Jesus owns you because he bought you with the blood. And you are safe if you disown yourself and allow Jesus Christ to own you. Yonke into eza kuwe ishaya kuKristu kuqala because you allow Christ to be Lord, owner. When we land, yena we landlord, you are the land of Jesus Christ. He is the landlord. Hallelujah to Jesus. John 2, verse 1. Read.
On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee. And the mother of Jesus was there.
Now, in this case, we saw in Cana, in Galilee, and one of the disciples of Jesus Christ was Kulelela Ekana, Nathaniel. And Neka Malakili Shukti. See, it knitted together, let's. But there's nothing that happens for fun. Ebhalwe eBhayibhelini for fun. There's a message even as a meaning of the name. Now, noma ngabe kuthiwa umuntu wayesuka eJerusalem ehlela eJericho. Uyabona? So ukwehla kune meaning. Kufuneka sichaze ukuthi yini kuthiwa uyenyuka, kuthiwa uyehla. What kusimbolizani lokho? What is Jerusalem? What is Jericho? And le yandlela yayibizwa ukuthiwa yi blood road ngoba yayinegebengu. And there are three types of people abafikela lo kwafika abalevi nani umlevi nani nompriest okusho imihlatshelo nomthetho akuzange ngumsize umoni kodwa kuqale kwafika igebengu. Igebengu zithi okwakho okwami mangikufuna. Aba priest but okwakho okwami okwami so asihlangana. So izigebengu zimele uSathane who has come to steal, to kill and to destroy. Abalevi naba priest bamele ireligion, umthetho nemihlatshelo ehlulekile kusiza umuntu. UmSamariya olungileyo umele uKristu. And wenza ngabo bomu lento akangayisho ukuthi umJuda olungileyo wayibiza ngabantu abangadlelani namaJuda eyingonyama omndeni kaJuda ngoba uze ulethe ireconciliation. Wafanisa ngumuntu ongedlalani namaJuda wathi umSamariya olungileyo, which is a type of Christ. Egibela imbongolo, which is a type of humility. Wambuka wamhawukela. Nikhona bazola? UNkulunkulu akanayo sympathy. Una compassion. Because ufike up to moved with compassion. Joba ebonisa imvu ezingenamelusi. He was moved with not sympathy. Praise God to Jesu wethu akayena owe sympathy. How sikhala nawe mntakaba kodwa ungamenzeli lutho. UNkulunkulu does something about it. Mayikubona usebugqwayibeni, mayikubona ukuthi udinga his supernatural intervention. Akagcini nje ngokukhala, akazange agcine ngokukhala kwa Lazaro, wamvusa. Hey, Nkosi.
On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee. And the mother of Jesus was there.
This wedding was on from the first day. Now it's on the third day. Amen?
Amen.
Yes. UJesu la uqala umsebenzi wakhe. And kanti uqala kwakhe uzo intervene esimweni sokuphela kokudla noma kwewayini umshado ungakapheli ngoba uthatha 7 days. Manje it's on the third day. Kodwa ukudla iwayini seliphelile. ihlazo ukuphela kokudla abantu beze emshadweni wakho babuyele ekhaya izizo zi empty ngoba ukudla is part of a celebration
Now, both Jesus and his disciples were invited to the wedding.
Both Jesus and disciples were invited in the wedding, which is a type of your life and life that is a journey. If you invite Jesus into your life, then uqhubeke ne journey of life with Christ in you, ngoba uzohlangana nezinto endleleni. Akuhlali kuyitharodi empilweni. Akuhlali kuflat, there are mountains, there are valleys, there are rivers. There are gravel roads. Kodwa into enkulu ukuthi uhamba nobani. Uthi kubantwana ba-Israel, nizohlangana nezizwe ezinamandla kunani. Kodwa ningesabi ngoba mina Jehova ngizobe ngihamba phambi kwenu njengomlilo oqothulayo. Uma uhamba naye zinto before zikufice, zifica yena kuqala. Because he walks before you. Ungenaqala emlilweni ungakangeni. Ukuza wabamba amandla omlilo. Ungenaqala engonyameni ungakangeni. Abe ingonyama emndini kaJuda sithule lezi ezinye. Ngoba sevi ingonyama. Uthule umlilo ngoba sekungena i-consuming fire. Our God is a consuming fire. Awuqhubeke nevuthu. UJesu, verse 2.
Now both Jesus and his disciples were invited
both
to the wedding.
Both Jesus and his disciples. Asho nje
both Jesus.
Lele gama ngishilo izolo ukuthi lisho ukuthini? The very name. Akasho ukuthi both Jesus Christ and his disciples. Kusathi manje both Jesus. Kusho ukuthi the solution, the salvation ka Jehovah was invited. And salvation is one of the most powerful heavenly intervention on the affairs of men. So, as they were inviting Jesus, yabona umuntu o drive imoto kuthiwa yini? U driver, umuntu onesa abantu kuthiwa yini? Umuntu ofundisa ingane kuthiwa yini? Na umuntu osindisa abantu kuthiwa i savior. So, kusho sebe invite a solution. So be invited in intervention before kuvele problem. Yes.
And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine.
Yangena inkinga. Uverse 1 lo ifunda manje. Verse 3. Kuverse 2 bekumenywe bani? UJesu. Ngesikhathi umeme uJesu kunento evelayo. UJesu wayahamba nani nabafundi hambani nenzizizwe zonke abafundi very careful Lord so abafundi abantu abatrainwayo ama student ama trainees they are being equipped they are being prepared for great things uJesu azozenza through them njoba kuyena emenywa bese kuthiwa nabafundi kusho ukuthi once umeme uJesu ungena esigabeni sokuba umfundi kaJesu yes kubekho
Jesus said to her
now as we as verse 3 kuthiwa
and when they ran out of wine
and then when they lack out of wine kusho ukuthi ngamanye amazwi i problem iyafika edinga i intervention but babengazi ukuthi bameme a supernatural intervention kuzokwenzeka iwine ngendlela engajwayelekile iprocess ayizoba natural izoba supernatural yeah. Because uJesu may khona ufika ne supernatural intervention say supernatural super means above beyond nature something that nature creation cannot do for you. Obana bathi I'm ready for that in all aspects of my life. Because now I see that actually vele uNkulunkulu useyuqalile umsebenzi and uzoqhubeka nawo. Kuyazwakala basabona? Makuthiwa surely goodness and mercy shall follow me all the days. They are not there to just to entertain you. They are there as a solution to whatever you come across. Kwaphela iwine. Asho so kwaphela iwine. Ushada kwaphela njalo. Kodwa iwine seliphele. Now, it looks like a problem. Ukuphela kwewine. Asho so ke it looks like a problem. Ukuphela kwewine. Kodwa iproblem yokuphela kwewayini, ngicela ningibuke kahle, iproblem yokuphela kwewayini ceases to be a problem. It becomes an opportunity for the manifestation of the glory of God. That which we call a problem, it is already the glory of God indirectly. Guess what? Yeah. Ngoba uNkulunkulu uyadumiseka mayifica usenkingeni abese yakhipha into esalayo udumo lwakhe. Ingakho ethi ngibize ngosuku lenhlupheko lokuphela kwewayini. Mina ngizokukhulula yabona, into ozoyithola uzothola ukukhululwa. Yena bese ethi wena busuya ngidumisa. Wena uzokwenza nokho okulula kokungidumisa, mina ngizokwenza okunzima kokukhipha enkingeni.
Jesus said to her.
No. Then mother said.
And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine.
Straightforward. Short. Concise. To the point. Now to not umthemelezo. Trying to impress God ngemthemelezo. Uzothiyo fika baba la ngafika ngakhona. No, wait. Yeah. But now it was straight to the point according to the need, the present need. And he's not begging here. We're not beggars to God. We are children. So that is why masifuna ukuthandaza kwathiwa asothi baba wethu, Father, God, not God. We don't go. No, emthandazweni nasithi, oh my God, my God, kwasho uJesu ngenxa yokuthethwela izono zethu. My God, why are you forsaking me? Kodwa maye esebuyisela umoya wakhe, esezophuma phefumulo, wathi, Father, unto your hands I commend my spirit. You understand what I'm trying to say? Father. Kuthiwa sothi Father, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Give us this day. You're not begging. Oh Lord. Oh please give me the. Please. Ageku please. Kukono give us this day our daily bread. It's an authority or exercise. Akunkulunku. Uzathi lapha ku Isaiah. Senkosho shapt. Uthi concerning the works of my hand. Oyibona kuma promises ami. Command ye me. Kwaqala ngo Joshua. To command God indirectly. Owathi ilanga aliphume lishone. Wathi uDaniel alime. Langa yima. He was addressing God because uNkulunkulu wayezomisa ilanga ngezwi lomuntu. Lithi iBhayibheli waqala lapho uNkulunkulu kwenza izwi lomuntu. So uDaniel wayengakwenzi lokho ngendlela of begging God. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, and as we forgive them that trespass against us. Now, in the new covenant, as Sashuti, we forgive. God forgives us as we forgive. Sesiti, we forgive as God has forgiven.
Jesus said to her, "Woman, what does your concern?"
Like to her mother, God, Jesus, you need to woman. Why? Because now he was cutting ties. Zokuthi manje useyoqala umsebenzi ke manje. Usengena egiyeni lokuba indodana kaNkulunkulu as at the will of the Father. Uke wathi kuvele na 12 years bemfuna. Wathi beningazi ukuthi ngizemsebenzini kaBaba, wabuye wawabamba amatomu wathi hayi isikhathi asikafiki. And then for 18 years waseva. Efemilini yakhe. kwafika isikhathi sokuthi abuyele kulandela kavele na 12 uzathi ubaba nomama uthi uma nobaba no uma nabafowethu nodadewethu uyamshiya ubaba uthi abenze intando kwaba ngiyanizwa nina ngalaba abathi nithi bangifuna kodwa kimina uma nomfowethu nodadewethu yilaba abenza intando kaNkulunkulu kusho ukuthi mawumenzi wentando ungaphezulu kwaMaria nabafowabo kaJesu uJesu abashiya libele kufika omunye umama uthi ha sibusisa izalo esakubambayo namabele owancela kuwo uthi uJesu wait let me correct you yithi babusisiwe abezwa izwi balenze kusho ukuthi mawenza izwi you are greater than Mary.
Amen.
Yeah. You want to see God at shining his face iba umuntu othi uNkulunkulu mayizoyifunda iverse ma uNkulunkulu ekhuluma wenze njobesho ungabuzi inyama negazi then uzoba a friend uNkulunkulu ayizokubiza ngesisebenzi sakhe uzothi you are my friend. Ufuna ukubona ama intervention uNkulunkulu enza ama breakthroughs after breakthroughs ube nama testimony after testimony bambisana noNkulunkulu play your role ngokuthi ulalele uthini bese uyenza then you will see ama adventures empilweni yakho. You will see great miracles, interventions.
Jesus said to her, "Woman, what does your concern have to do with me?
Yes.
My hour has not yet come."
Now, that was the testing of if faith ka Maria. Kwangathi uyam ignore. Engathi, you know, amagama akhulumayo awayenzi ukuthi uJesu akhombise ukuba willing to intervene. Kodwa izwa ifaith kaMaria uthi
His mother said to the servants,
yes,
whatever he says to you, do it.
What akasho ukuthi bengithi ngiyanzamela wathi uJesu isikhatha sikafiki wathi angene endabeni zakhe ukubona umuntu mayisho njalo athi ungena phe endabeni zami nake zakho ungathi uJesu wayisho into enje kaleyo nake indaba zakho wayengahamba uMaria ethe hey bafowethu. Hayi senoxolo bengithi ngiyanizamela. Kodwa uJesu wabuya, uMaria wabuya with confidence, wabanika ithemba. What can't get ready konta zoyisho. Faith. Yebo? Faith. If faith inga give up. If faith inga hlehli.
His mother said to the servants, whatever he say to you, do it.
Whatever he says to you. Whatever he says to you. Spin the food. Learn to show uNkulunkulu Abraham whatever he says. And Abraham was ready to do it. Tata manje indodana yakho ukuphela kwayo oyithandayo uyongenzela umnikelo uchazwe nawo wokushiswa uzoyishisa. That is whatever he says to Abraham, and Abraham was ready to do it. Who know whatever God says ongafuneki ukubuza inyama utshele nomuntu ngoba uzokuphazamisa uzothi uzwe kahle. And that's why whatever he says you must know the voice of Jesus. Ngoba no Satan angangena asho ngathi uNkulunkulu kanti kusho wrong voice, strange spirit. You must allow the Holy Spirit to teach you the voice of Jesus. So that Jesus will say to you, my sheep knows my voice. Whatever he says to you, what? Don't argue. Don't discuss it. Do it.
Now there were set there 6 water pots of stone.
Yes.
According to the manner of purification.
Yes.
Of the Jews.
Yes.
Containing 20 or 30 gallons apiece.
Yes.
Jesus said to them, fill the water pots with water.
Now, Jesus said to them, I don't understand. Kupheli wine, uthi uJesu akwenziwe njani yena? Ishoni ishoni. Ngoba uzobona imanga kulonyaka ka 2024. Yeah, unyaka lo we supernatural intervention direct from heaven. Kodwa kufuneka kube khona cooperation, kube khona ukubambisana noNkulunkulu. Ungabi inkinga, musumhlukumeza, musumhlupha umongcwele ekulidela kwi great intervention. Uthi uJesu yikhana amanzi, nigcwalise imiphanda ngamanzi. Ngishilo ke njengoba kuthiwa 30 gallons, it's about 95 liters each. And our 6, which is the number of men. And manje akuyenzi sense kuphela iwayini uthi abakha amanzi. Futhi bawafake not ejeni zewayini, ejeni zamanzi okugeza. Amanzi okuhlanjwa kwezandla. Kodwa lezitsha namhlanje zizoshintsha everything. Kuzoshintsha everything. UJesu uma efika kuwe ungamanzi uyisitsha sokugezela, uyakushintsha ube isitsha sewayini. Which is a symbol of joy. How? Nikona bazolani? Iwayini is a type of the blood of Jesus, of the covenant. Bengisitsha sokugezela izandla, namhlanje sengisitsha sokwamukela iwayini, which is a symbol of joy. The joy of salvation. Uma ubani uKristu isidalwa esisha. Uma kathi uyisitsha senhlebo nenzondo, uba isitsha seprophecy. Kuphila abantu, rivers of living water flows out of your belly, meaning your spirit man. Umuntu uma eke waphuza amanzi aphuma kuwe, uyaphila. Kunabazalwane ongafuneki uhlale nabo ngoba uzophuma uflethile ibhetri. Lizethi iBhayibheli ungabi umhlobo womuntu o-angry. Ngoba i-anger i-contagious. Kunomzalwane uthi mawuhleli naye njalo nje ukhuluma ngabantu. Wathi mbona nje Solomon, wayenza ukuthi nokuthi awuzange umbuze njalo. Wenza ukuthi nokuthi njengoba ecula nje unemali zami futhi nje njalo. Angazi uvutha kanjani nemali zami. Ukutshela zonke iindaba ungazange uzibuze. Nawe ubuse uba umgqomo-ke wamanzi okugeza. Sesikhona ube umgqomo wewayini. Baphuza abantu bajabule. Abanye badakwa ngoba bethu uJesu wenza iwayini. Abaza understand isibhalo. We have 9 types of wine in the Bible. 9 of them. And then there's a type yenziwa uJesu. Ayidakani. Bengeke bekhona ama scriptures ukuthi ningaphuzi iwayini edakayo. Strong drink. Kuthiwa uma uyilida ungabe umphuzi wewayini. Kuthiwa ningadakwa nayiyo iwayini qwaliswani moya ongcwele. Manje yaphambana nokuthi uJesu wenza utshwala. My God, glory to. Baningi base badakwe ngicishwe ngashindawo. Kodwa kona kunendawo abefundise makuphuma inkonzo kwesonto sekuyodliwa ema resto. Hayi 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 uyibona amabhodlela aphuma kwezinye indawo lapha. Washo njalo omunye wathi wayekade chorus leader bemcelile from KwaZulu-Natal. Manje mayifika la sekuphunywe enkonzweni, hayi ziyaduma. Ya, bakuhlekwe lapho uhleko olungasapheli, sebeshayile onkani. Banamavesi, base bakhothe ngisho uPaulo sekhuluma ngoTimotheyu. UTimotheyu wayephethe wayehlushwa isisu, ukuthi washaya into kancane, shaya kancane, into yewayini, ngenxa yesisu saxhuke. Banamavesi abo. Malibonge igama leNkosi. Hallelujah. See? Yazi ngeBhayibheli ungadla izono. NgeBhayibheli ungenza yonke into. Isono ungasidla ungathatha ngisho isithembu ngeBhayibheli. Ube nabafazi njengoDavid. Uthi hayi umuntu David wenhliziyo kaJehova obhala ama Psalms, he? Jesu ndodana kaDavid oyena abafazi. Hayi kusho ukuthi right ukuthatha umfazi. Umfazi wesibili. Uma uzoba yielder iba umfazi munye. Kusho ukuthi uma umzalwane ungayithathela abafazi. Ngaphandle uma uzoba yielder iba nomfazi oyedwa. Ofuna ukuba yi-elder makabe yindoda emfazi moya. Kusho ukuthi umzalwane akanankingi. Yabezwa? Yayizwa heresy. Yayizwa imfundiso yamademoni. Doctrines of demons. Perverting the truth. Kuthi fithi inyama zayo. Naye momzalo ngilungile ngiyathathela nje 5 of us. Kodwa mawuzo boy elder, no, yenza sure ukuthi umfazi wakho umunye. Be careful.
Jesus said to them, fill the water pots with wine.
Yes.
With water.
Yes.
And they filled them up to
the brim. And they did it without arguing with Jesus. Abazange bathi hamba nomchazela kuphela iwayini akuphela ngamanzi. Man bo nange sikha amanzi. Akuyenzi sense. No. No. Ushilo Maria wathi naye kuphi? Sithi ngabantu abazoba njalo na these days. Mawufuna ubona uNkulunkulu egijima enza izinto ezinkulu on your behalf. Naye kupha kushoyo. Bamsanani noJesu lapho. Cooperator naye. Mayithi mxolele lo mzalo, mxolele kubuhlungu ngoba kusho inkosi yakho. Ngoba ukwazi ukuthi inkosi kanti ungayenzi into ayishoyo, kodwa uthi inkosi. Kubeka nefesi.
And he said to them, draw some out now and take it to the master of the feast.
Akasho ukuthi lethani la ngithi kuzwa sekutshintshile. Because why an assurance of the word of the Father through his mouth. Akasho ukuthi lethani la ngengizwa ukuthi selishintshile kwaba yiwayini. Wathi yikhani nihambise. What an assurance. What a confidence. Ulithemba izwi likaNkulunkulu ucimezile. Yebo. Ngesikhathi ethi asiwele sengaphesheya nakhumbule khuluma nabafundi bakhe. Yeah. During the storm wenzani yena? Wayengalele emkhunjini wamaplanga, wayelele phezu komkhumbi wokusho kukaNkulunkulu ngaye ngomlomo wakhe. UJesu wayengawuvula umlomo engezwanga ubaba ekhuluma kuye kuqala. So le ukuthi abafundi bathi siyafa, umangele ukuthi sifa kuphi ngoba ngithe mina siyawela. Yabona? Bayeka izwi likaJesu bathatha izwi le-storm. Hey, ave lithatheka izwi le-storm.
And take it to the master of the feast, and they took it.
Yes. Yabona nje mayikhuluma benza lokho. Kungenzeka ukuthi ngesikhathi amanzi asagcwele kwakwamanzi. Kwanele kwafika isitsha sika 7 manje sokuka. Ashintsha amanzi. Ashintsha amanzi. Ashintsha amanzi. Kubeka nevesi.
And when the master of the feast had tasted the water that was made wine,
yeah,
it did not and did not know where it came from.
And did not know. Ngoba uJesu akasho ukuthi nimtshele ukuthi enziwe yimina. UJesu wayengena umuntu othanda ukuzwa. No. Bengimncane umzalwane okhuluma ngaye kakhulu. Ngase ngihamba ngiyapheshe kuphele mhlawumbe uzoshuma la 1 hour, u-35 minutes or wakhe. Ngafika pheshe ngenze imanga. UNkulunkulu kwaba kuginqiginqi. Iy'tolo zabheka phezulu basalwane. Fana nokuintroduce kwakhe uvele usahamba wayephesheya wafika wathi waqala esikoleni kwathi wathi mayifunda esikoleni ke funda wenza manje nama expectations abe high kanti uzosibhedela. And manje ayikho wrong loo nto kodwa eyi angize ngabona mina ukuthi sifuna yena. No, sizoza uKristu tuthi namhlanje. Ningingizwe ngomoya obona bathi kuzwa ngomoya. Yeah, ngicela ngizwe ngomoya. Yebo. Yebo. Akazi lo umnikazi lo ophethe i-catering ukuthi why nje ivelaphi? Akazi ngoba uJesu akashongo. UJesu uthe hamsani phela, wayitulela. Sometimes ukuthi uNkulunkulu akuphakamise uyithobe, hey, kwenza uNkulunkulu athele more. Yeah. Hey. Yini bamtshele ukuthi mina? Hayi lutho. Jesu wayithulela. Qhubeka. Yes.
The master of the feast called the bridegroom. And he said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk,
yeah,
then the inferior. You have kept the good wine until now.
Yeah. You have kept. Ucamungithi ubani? umphathi wokudla ukhuluma nobani la ukhuluma ngabani uphinda le verse abezwanga
verse number 10 and he said to him every man at the beginning sets out the good wine and when the guests have well drank then the inferior you have kept the good wine until now
you have kept bulbekephi elimnandi kanje yena uca umdile ndoda kanti uJesu ngale ngathi ngiyambona ehlalele le la ihleli khona ingonya umndeni kaJuda ethanda ukuthobeka the first miracle kodwa wacasha enze imanga angene kwi bottom shelf ayidlalele hawu nkosi masikufuze baba hawu sifuze nkosi sifuze wena ngoba umnene uthobekile so ifumanele ukuphumula imphefumulo wethu masilingisa wena Jesu qhubeka nduvesi le wena naloko ivesi ke manje izwakhe
This beginning of signs Jesus did.
Akasho wena. Kusho report. Yabamboni lenze. Yena uyithulela akasho ukuthi nisho njalo ukuthi mina ngibona abashoyo. This beginning of signs Jesus did. Yes.
In Cana of Galilee. And manifested his glory.
Nikononoke? Yes.
And his disciples believed him.
Kushuthi benyuka ekumkholweni. Bebevele bemkholwa because they are his disciples. Mayifika uJesu ufika nama disciples, learners. Kodwa mabebona lento baqala lwenyuka ukholo kuyena. The more ubona ama interventions kaNkulunkulu is the more ukholo lwakho lilinyuka. Now lenkazimulo njoba sekuyinkazimulo iqale yayinkinga kokuphela kwewayini kanti la inkingeni kuzophuma inkazimulo ngoba nabafuna ukubona inkazimulo asimene ngezinyawo let's turn on our feet bamtsana noNkulunkulu ke ngena ku verse 5 uthi no verse 5 nayi kuphi akusho kini ukumenywa kaJesu no cooperator kwakho kumenya kwa Jesu ku verse 2 bese kufika inkinga ku verse 3 bese uya cooperator wena ngokuthi wenze lento uMaria asi uMaria ngimbona email moyingcwele la uthi nayi kuphi akushoyo ngoba umoyingcwele osenza sithobele uKristu sibe obedient to Christ senze ukusho kukaKristu ngoba akekho ngathi uJesu uyinkosi ngaphandle kwa moyo ngcwele and awukwazi ukuthi uJesu uyinkosi kodwa ungayenzi into ayishona so uverse 5 uyena osizalela uverse 11 kuqale ama signs and wonders kumanifeste inkazimulo kaNkulunkulu ngoba inkazimulo isho ukuthi ngenze into imvelo ingakwazi ukuyenza ngasusa iwine from water alanga emhlabathini lakhulisa isivini kwathela kwathi kwakhiwa isivini sayokhanywa kusafermentwa wasekuba yiwayini kodwa kwasuka nje from water to wine only God can do that from water transcending iskart from water to wine from water to wine into bizokuthatha sometimes iminyaka ukuthi ifezeke isuka from one point to another same time kwenzeke izinto uzobona kuthiwa suddenlies of God empilweni yakho suddenlies of God these days we are going to see suddenlies of God usekhona la endlini suddenlies of God kuze kubangala abantu bathi yenze kanjani le nto ngoba ithatha isikhathi esingaka uyabona akufuneki ungabazi uNkulunkulu mayithi kuwe within 6 months from now uzobona 6 million rand ebank ungabuzi ukuthi kanjani unga agiwish ngoba ikhonta azotshela yona athi yenze uJoshua futhi kuze babone ibreakthrough neintervention kaNkulunkulu kwafuneke balalele ukusho inkosi yathi ke uyabona ke umprofeti waqala wathi lempi akuseyoneni sengena mina manje kulempi ngoba bathe asazothini kulempi uNkulunkulu ufuna ungenelela emweni la ungazi khona ukuthi uzothini Usethi ke uJehoshaphat uyabona ke laba abaphethe ikhali lezi ephatheka yikhali these weapons abahambe ke emuva laba abaphethe indumiso kube yibona abazohamba phambili and wabanika nama lyrics akhona ukuthi nithi ke uJehova bayimpini njalo kodwa nizothi uJehova muhle umusa wakhe umphakathi ngamanye amazwi iculo efuneka baliqula sebebuya sebephethe ivictory kodwa baliqula besayo. So uma ingcwele uzokukhulumisa uzokutshela into athi ngibonga manje edumisa ungakayiboni miracle. Bambisana naye participate comply nikhona amazalwane akakhulume ungagwish mayithi vuka ubonge kunzima awungibonge kanjani kunje ya badumisa ejele opaulos amaketa ngawa alisho ukuthi aqhawuka awa indawo ababeboshwe ukuze enyaweni nazo zawa lo gadele walala iminyanga ejele wayibona ukuthi injani yavuleka ngenxa yabantu abaparticipateayo ekwenzeni kwaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu ayintervene kwagcina umgcini jele esebabiza ngamakhosi athi ngenzeni seze ngenzeni ukuze ngisindiswe engasasho ukuthi ziboshwe. God can promote you na kwisituation engayo. And then the Bible that warden yakholwa nendlu yayo. Bangene beyiboshwa kodwa baphuma sebengomaster. UNkulunkulu intervene. Glory to Jesus. Sicela uMama Mahlaba eze phambili. Lokhu uqala kwezibonakaliso uNkulunkulu akwenze eKhana leseGalila. Ebonakalisa inkazimulo yakhe. Abafundi bakhe bakholo. UNkulunkulu ufuna ukuthi intervene on your behalf khona ukholo lwakho luzo escalate. In Jesus.